zindi zihariho bose polisi na Bugesera yihe yindi
kamera umva bavuye mu nzira kwe dore umuswa dore igitego Thank you.